Nina bakadlothofu kabhekeki ufana nemsebe yelanga. Udlothofu njengebhubesi libumbene lesikhombisa ihora mbukeli nazi indaba. Wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba. Angihlale kuzona ithonto nazi ihamba phambili kusihlwa nje.
Part of what the ANC is going to do now is to focus very seriously on the local government sphere and work to stabilize it. A reference to one municipality that was starting in Johannesburg.
I-ANC siqhamukene sinqomo sokuthi kuzofanele ixazululwe ngokushesha zonke iy'nkinga ey'bhekene nohulumeni basekhaya. Udaba lokusebenza kohulumeni basekhaya ngolunye lwamaphuzu obekubhungwa ngawo emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC ilihuxa. I-African National Congress siqhamuke nesinqumo sokuthi kuzofanele ixazululwe ngokushesha zonke iy'nkinga ey'bhekene nohulumeni basekhaya. Phakathi komasipali i-ANC sebahlonze ngokuthi badinga uguquko ngohlelo lokuhlinzeka ngey'dingo zomphakathi umkhandlu dolobha iGoli.
Ifuna kubukelwe eduzane isimo sokusebenza nokulawula komkhandlu waseGoli njengoba iningi lizakhamuzi ngaphansi kwaleli dolobha zingeneme ngezinye zezinqumo ezithathwa umkhandlu dolobha. Kamuva nje lomkhandlu waseGoli kanye nenkampani City Power basanda kwenyusa intengo yokukhokhelwa kogesi ngemali engaphezu kwamakhulu amabili amarandi.
The ANC is going to do now is to focus very seriously on the local government sphere and work to stabilize at that level. And you made a reference to one municipality that was starting in Johannesburg. Because we're not going to sit by and say, oh no, there's load reduction in Johannesburg, people are complaining about electricity, but we as national government, we've sorted out Eskom, there's no load shedding, but people are not having electricity on the other side. So we've got to find a way to bring in both national and provincial government to intervene at local government, to stabilize the leadership at the level, but also to stabilize the administrative performance of these levels of the state. So what the Lekhutla will then do is to discuss specifically what are the key interventions that are required to stabilize local government beyond the leadership issue.
I-SACP engamadlela ndawonye ne-ANC ifuna ukuthi iLekhutla iphume nezincomo ezicacile ngokusimamiswa komnotho wezwe kuhulumeni wobumbano i-GNU.
The best way to make South Africans happy is to raise their standards of living, is to create employment for the unemployed, is to uplift the poor out of poverty, is to raise the standards of living of those who are affected by inequality, especially in rural areas we have a problem.
Umengameli weqembu uSiri Ramaphosa uzokwethula inkulumo yokuvalwa komhlangano iLekhutla kusasa.
Raymond Zondo inhloko yamajaji kulelizwe ocolisekile ngokuthi uzophuma kulesikhundla akuso njengamanje sekukhona besifazane abahlanu abengamele izinganto lezihlukene. Uzondo usho lokhu ngesikhathi ethula uhlelo iBridget Mabandla Aspirant Women Judges eRosebank eGoli.
Uzothatha umhlala phansi ekupheleni kwephezulu kwesokuba inhloko yamajaji Raymond Zondo wenelisekile ngenqubekela phambili esiyenzekile kwabesifazane kwezobulungiswa kuleli ihlandla lakhe.
When I took over as Chief Justice, there were only 2 women who were heads of superior courts. They were Justice Meyer, who was president of the Supreme Court of Appeal at the time, and Judge President Liu, who was Judge President of the Northwest Division of the High Court.
Inhloko yamajaji uZondo ugcizelele izinto ezimqoka kumuntu okufanele asebenze njengesikhulu kwezobulungiswa.
You must fear nobody. You must favor nobody. You must not have prejudice against anybody when you make the decisions that you are called upon to make.
Lolu uhlelo luholele ekutheni ithimba lonyakenye luphothu luhlelo lokuqeqeshwa kwalo ngumandulo. Iningi lalo elibalelwe emaphesentini angamashumi ayisikhombisa nanhlanu selingamabamba amajaji ey'nkantolo ey'phakeme ezehlukene. Owake waba ngungqongqoshe uBridget Mabandla nabanye abaningi babe namazwi ekwethulweni kohlelo.
I want to say in this month of August, Malibongwe, the gains of women's struggles in the past 30 years have been phenomenal.
Abameli babalisa bangamashumi ashagalolunye nanhlanhla bangabokudabuka eLibya bafuna ukuthuthelwa ejele laseNelspruit ngelithi labasolwa abaphethwe kahle ejele iBarberton. Laba bakhalelwa ngamasongo kasigonyelwa ngentsolo zokusengeyimithiyo ngesikhathi befake izicelo zeimvume zokungena kuleli.
Abalisa badabuka eLibya bavele enkantolo yemantshe yaseWhite River namhlanje ngezinsolo zokusenga ezimithiyo ngesikhathi befaka izimvume zezicelo zokuza kuleli. Laba bakhalelwa ngamasongo kasigonyela emasontweni amabili edlule enkanjeni yokuqeqeshela onogada kanti icala labo liphinde lahlehliswa.
That is found from the things that they do not have an objection. Therefore, the court do not need to consider in detail the reason for the postponement.
Abamangalelwa bafuna ukususwa ejele laseBarberton besiwe ejele laseNelspruit ngelithi abaphethwe kahle kuleli jele.
Treatment that they're getting there, the food they're getting there is less than adequate, and as they are Muslim people from Libya, they need certain requirements that perhaps you and I don't. And then with regard to prospects of success, it's difficult to say at this point. I mean, we're confident in our instructions, we are confident in terms of what our case is.
Kusenjalo ngaphandle kwenkantolo bekuzwakala intukuthelo befuna ukugoduswa, kepha ke umbuso ukholwa ukuthi unecala elibambekayo.
The accused before this court are foreign nationals. We don't know where they are currently residing. If you release them on bail, there is a likelihood that they must evade trial and also that they might not attend the court.
Icala libe selihlehliselwa umhlaze ngamashumi amabili nesithupha kwephezulu.
Abameli babasolwe ecaleni lowayo uNozintiwe Orlando Pirates uSenzo Meyer basola umbuso ngokuthi banezinhloso ezithile njengoba ufuna ukubuyisa ufakazi ongodi womakhale khukhwini uColonel Lambert Stein.
Umbuso uthi ukubuyela eBoxini kwangodi wezokuhlaziya imininingwane amaselula uColonel Lambert kuyinto nomphakathi ongafuna ukuyibona yenzeka ukuze achaze kabanzi ngeyingcinga ezimbili athi zashaywa ngumsolwa wesihlanu ufise ukuhle Ntuli washayela uKelly Khumalo mhlazimbili kuNcwaba ngo-2014 kanye nangomfumfu enzukwini nje ezimbalwa emva kokubulawa kukaMeyiwa.
We submit, my lord, that it is essential that Lieutenant Colonel Stein be recalled in order to clarify these aspects so that the truth can be determined and thereby enabling the court to arrive at a just decision on the case.
Noko advocate Charles Mnisi ummeli womsolo wesithathu usola umbuso ngokuhlalela amaqhingeni ngokwenza lokho.
This exercise that this state wants the court to embark upon is nothing else but to remove this embarrassment that is on their table, which is based on the discrepancies which have been identified when Mrs. Vitlingam came and testified.
Ummeli womsolwa wesine advocate Sithulele Nxumalo uthi enye yalezi nombolo ekusolwa ukuthi yafonela uKelly Khumalo kwangeyomculi uArthur Mfukade, enye kungeyaSenzo Meyiwa. Uthi ukubuyiselwa kukaStein eBoxini ngeke kuze kwenze ubulungiswa kuleli cala.
The suggestion that has been made by the state for everyone to see is that accused number 5 and Ms. Kelly Khumalo are the masterminders who were masterminding the commission of this offense.
Mbukele sathi qwe intolo kanti mawesibuya sizophathela udaba oluthi.
Lomlomo lo uvukile bekaphuma ingazi lo. Usitele ukuthi umsana loya bekambetha ngehloko phasi aphethe nemikhwa afuna ukuthi ugogo alale nomsana lo.
Ufuna ubulungiswa umndeni wesalukazi esineminyaka eyikhulu nomuva obudala okusolwa ukuthi sadlwengulwa owesilisa oneminyaka engamashumi amabili nesikhombisa ubudala ezayi plus esifundazweni iLimpopo. Asikubingeleli sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi i-ANC siqhamukwe nesinqumo sokuthi kuzofanele ixazululwe ngokushesha zonke iy'nkinga ey'bhekene nohulumeni basekhaya. Udaba lokusebenza kohulumeni basekhaya ngolunye lwamaphuzu okubhungwa ngawo emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC ilihuqa. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Wena ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba. Na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Izakhamuzi zomasipala waseMdoni ogwini oluseningizimu yesifundazwe iKwaZulu Natal beyibhikisha zithi ayigudluzwe iyikhulu zalo masipala okubalwa kuzo imeya uMbali Cele Luthuli.
Phakathi kwezinto ezikhathaza abahlali, imigwaqo engekho sesimeni, ukungaqoqwa kukadoti nokuntuleka kwamanzi. Baphakamise ukuthi kukhishwe izikhulu zikamasipala okubalwa kuzo imeya uNkosikazi uMbali Cele Luthuli.
I've lived here for many years and it's become a total disaster. We would not have this kind of protest action going on if the mayor and the municipal manager did their jobs.
Amabhizinisi nawo aphazamisekile ngenxa yokungalethwa kwezidingonqangi umasipala ophoqe ukuthi amanye avale.
This is the worst I've ever seen this town in the 3 years that I've been living here. And if you see it affects not just the residents but tourism. At the moment there's a national bowling competition happening. So there's people from all over South Africa attending and this is what they're going to see.
Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana umfundisi Thula Sizwe Buthelezi uthi bazophenya ngezinsolo zokuphatha budedengu kulo masipala.
Ngizobuya ngolwesine njengongqongqoshe ukuzokhuluma namakhandlu njengoba ekuseni bengihlangene nesigungu esilawulwayo esiholwa umeya. Kuyisibopho kimi ukuthi ngenekele umkhandlu wonke umonakalo omkhulu kangaka okhona emphakathini.
Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMdoni.
Uphenyo lusaqhubeka mayelana nengozi eyenzeka esontweni ledlule ngolwesithathu phakathi kwebhasi elithutha abafundi kanye nesitimela luveza ukuthi umshayeli webhasi uyena ongazange alandele iy'mpawu zomgwaqo.
Nyantisi igazi yaholele ekudlulela emhlabeni kwezingane zesikole eziyisithupha kwathe imbili zaphuthunyiswa esibhedlela lapho isalelwa khona impilo yazo namanje. I-Transnet ikhipha umbiko wayo wokuqala mayelana nophenyo lwayo oveza ukuthi kwenzakalani. Lo mbiko uveza ukuthi umshayeli webhasi zange alandele iy'mpawu zomgwaqo. Lo mshayeli awakamkhaleli amasongo kasigonyela.
The Railway Safety Regulator has completed its investigation, its preliminary one, and findings show that the level crossing protection signage was largely compliant.
Nokho umnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni iMpumalanga uthi khona abahlukene abenza uphenyo kanti nombiko wokugcina uzophuma emasontweni ambalwazayo.
The investigation is ongoing. In terms of the standards, we have about 30 days or so for the investigation investigators to complete their work.
Inkonzo yesikhumbuzo izoba ngolwesithathu bese kuthi umngcwabo wabo ube ngomgqibelo.
Ufuna ubulungiswa umndeni wesalukazi sineminyaka eyikhulu nomuvo ubudala okusolwa ukuthi sadlwe ngulawo wesilisa oneminyaka engamashumi amabili nesikhombisa ubudala eziyiplus esifundazweni iLimpopo.
Kubikwa ukuthi lesigameko esishaqisayo senzeke ngomgqibelo ekuseni. Amaphoyisa athi kusolwa ukuthi owesilisa wangena ngefastela egumbini lokulala lesaguga wasihlwengula wabe sesikinya ngaphambi kokuba acele empunzini. Isalukwazi singeniswe esibhedlela ngenxa yokulimala.
Ngathi uma ngilele so ngezo ugogo alo kanje aholela ngale. Ngathi uma ngi-check-a ukuthi ugogo waye enza so ngithi maybe uhlangahlangena. Uma ngithi ngizwe i-voice ukuthi ngapha kunomuntu wesilisa ngapha ongase right. Ngajampa efestere ngale kamabasi ngabiza bomalume ukuthi bangincede.
Lesigameko ke sesiholele ekutheni nabanye abantu abadala kule ndawo balale obenyoni kanti bafuna umsolwa angayitholi ibheyili.
Nomlomo lo uvuvukile bekaphuma ingazi ngomlomo. Usitshele ukuthi umsana loya bekambetha ngehloko phasi aphethe nemikhwa afuna ukuthi ugogo alale nomsana lo. That's why amlimazile. And then isehlakalo senzeke kugogo sizwisa ubuhlungu nathi njengabomakhelwane. Because into yenzekela kugogo nakithi ingasenzakalela njengabomakhelwane.
Reports indicate that the 101-year-old victim was asleep when she was awakened by the suspect who tried to strangle her before she raped her. The suspect who broke the window to gain entry fled the scene after the incident.
Umsolwa okwamanje usaqunywe esitokisini kanti kulindeleke ukuthi avele ngaphambi kwenkantolo yaseGroblersdal ngolwesine.
beluphansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Irandi libiza u-R18.19 edoleni lasemelika, libe u-R23.35 kupondo, kanti lu-R19.69 ku-euro. Ipula laseBotswana lona libiza R1.36. Jesivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $2,421 i-ounce, platinum yona ibiza $978 i-ounce, uoyela ongahluziwe ubiza $80.55 umphongolo. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nomadlamini.
Zonke indawo ethemeleni kuze emakhaya sinibingelele nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusihlwa kanjalo nakusasa maphakathi nezwe kezobe lihele zimoya ipholile kwehlele njalo ngasogwini olusenikizimo esempumalanga yezwe kanti ngengasenxini esentshonalanga kulindeleke uthi nje lithi nje gqwagqwa ngamafu lithi ukufudubana ngokuhamba kwesikhathi kanti-ke engxinyini elapha ehlanzeni kusukela esifundazweni eselimpopho kwehlele enyakatho kwazulu natale kulindeleke uthi lithi nje gqwagqwa ngamafu libe nemoya namandla kakhulu-ke ngasogwini olusenyakatho ekwazulu natale kanti-ke kusasa azoqhubeka lithe nje gqwagqwa ngamafu khona engxini ezilaphaya ehlanzeni namathuba amancane kakhulu emvula imoya izothanda ukuba namandla ngasogwini maphakathi nezwe kuzobe lihele zimoya ephulile liqhubeke futhi nje lithe nje gqwagqwa ngamafu ngasentshonalanga yezwe ake sibheke amazinga okushisa aphansi-ke kusihlwa nje kulindele ukuthi libande kakhulu-ke efreestata libande kakhulu kulaphaya ebethlehem -3°C kanti engxenyini ezise-northwest ekimberly -1°C liyabuza ukuthi uyingubo ngakhe ehawutieng ukuyela esifundazweni selimpopo lizothanda ukubanda lithi nje ukufudumala ukuyela engxenyini ezilaphaya komosina ogwini olusempumalanga yezwe zoqhubeka-ke libande esifundazweni esikwazulu natal kanjalo nasesifundazweni esise-western cape calvin nase-sutherland njengokujwayelekile liqhaqhazele lisamazinyo-ke kusihlwa nje kanti-ke kusasa kulindeleke ukuthi lithi ukuphola ngasengxenyini ezisentshonalanga yezwe kuyela kuyiseningizimu esifundazweni esisempumalanga koloni ukuyela esifundazweni esilaphaya kwazulu natal kulenokuthi lifudumale izulu libe lifudumele-ke esifundazweni esisempumalanga kanjalo nangasesifundazweni esilaphaya elimpopho ngamazinga okushisa awu-22°C lapha emosina kanti eliphalala le-24°C lizothi nje ukufudumala esifundazweni esiselimpopo e-Gauteng lipholile lisivivi nje lingabandi kakhulu futhi lingashisi kakhulu ngesiguqisa lapha esanamhlanje sibikezeli sezulu sameleni kusasa ngesikhathi esifanayo ukadlamini umntwana uthi exabene.
Mbukeli usale kahle.